linya gange nze Zarang Angela Labamba School of Skills wanebulenga oluvanyuma lw'okulaba omuntu bukya waina okunazibwamu enviiri olunaku lw'eggulo kati ne leero tukomyewo tulage tutya bwesetinga omuntu mu sitayiri ye n'anyuma oba muyiyo naye ng'ateera enviiri tezikutuse sooka nakusanirira nviiri zaffe natumaze okusanirira enviiri zaffe nina kufuna treatment eya living gye nkozesa okumuteekamu ennyambako okunyiriza enviiri za client wange kubeera nga zinyiriza living tumuteekamu singa omuntu aba azze kunaaba mu bunaabi mu nviiri ate treatment ya steaming yo tugikozesa singa omuntu aba amaze okukola retouch ennyamba steaming ennyambako engeri gye mba nakakola retouch okukuuma zino enviiri ezigenda okumera zikule nga zi healthy ono setting lotion yannyambako okukuuma enviiri zange nga zikyali wet okuba nga tezikala mangu nimba nteekamu setting lotion siteekamu mungi nnyo teekamu mutonotono olw'ensonga setting lotion oyo singa oba otaddemu mungi ebiseera ebisinga akalubya enviiri ate ng'enviiri zange mba njagala zibeere nga zigonda ate nga nnungi siwuse enviiri ebiseera ebisinga mulimu abakyala abamu n'agamba nze okugenda mu saluuni gye bagenda okunzijako 15,000 ne nagenda nguleyo shampoo wange wali wa 5,000 naabemu ayite omwana wa mama gundi oba neighbor ali awo ajje amunaazeemu mu nviiri aleme muteekamu treatment aleme kozesa conditioner enviiri ziba zigenda kusiiwuka ate zikutuke kati okusetinga osinziira ku client wo n'enviiri ze osooka mutunuulira feesi ye n'olaba ki ekigenda omunyumira singa oba omukozeeko kati waba agenda ku mukolo naddala ng'akugambye nti oba ngenda ku nina akapate ke ngendako olugoye lw'aba ayambadde ate siyinza musetinga kumala gamusetinga kitegeeza ebyo byennamba nina obitunuulira kwensinzi yalingamba kino kigenda kunyumira client wange era kye mukolako nkozesezza rola entono resizeza enviiri za client wange kubanga kati siyinza kugyayo rollers ziri ennene ngate enviiri zange entono zindi mu kukolako kitegeeza mba nina okukozesa sayizi ya rollers enviiri kwe zigendera bwe tumaliriza okusetinga enviiri zaffe nga tukozesa rollers nina kufuna headband ngisibeko wano bwenki okuziyiza omuliro okuba nga gumwokya mu feesi wamu ne ku matu